bi nso so omuto ye ma company no ene phone sa huduo bi nso omuto ye nyina no chese omo entimi ansese kan ye pepepe ama company no sedie na ne buo ni sitie no mutwantro ebo ebo kese e de to so enu ntini nyina ene se company ni sika no ena na omati omani esisu a chese omu edie enu ntise esi ade omu nsem a yesase kan ye e wa afi 2019 mu no afei ena mpanyufo ebua asem no ewio mu kire mu se kane CEO Emma MASLOC edumekuo ma me Sedina Tamaklo ena afen so kane chief operating officer Sir Emma MASLOC Ora Daniel Axim omu nyina ekwa kwodemu a ma me Sedina Tamaklo de wo kwa kwodemu mfinhia edu ayadwumaden aka ho a Ora Daniel Axim ekwa kwodemu mfinhia num ayadwumaden ede episo
sisi anu anamo bi a wutu obi anu wanhwe ya na chese ohun ya kwa kwodim ewo ho nom wate se eye former CEO edema eye MASLOC ya che no na ensem no sen na efitiase no ana ahase no ekobaye ama mama ni sisi aye jeli no for eye 10 years asem we ehase ache ye pa aye susu se wabo eye aban no eka na nye onu nko a afi oni operating eye officer edema eye MASLOC omunyina na sisi aye jeli omo na mama konsam ne so emfama wa YouTube no ba so edi kind of subscribe for my subscribe button abo so se ne be videos be babo nti bia benya bia hwe eye microfinance and small eye loan center ye from se eye MASLOC omo former CEO your friend se eye Sedina Tamaklo sisi ame no ka sei eye Ghana eye court high court ejeli no for eye 10 years ama me no esan so akwa kwa ejuma din e wo prison oyobi anani afi kakra ye pa e wo na samwe okopie mu wo court eye 2019 ama court na kwa mwa se tina kwa 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 2021 ana mamenu mpobe kompleni se ya dia na pomudin enshada enkoye ema eye court no ema ni kwa imu kupi imu US ema kwa sana huya rea kakra ebaye afei ena court na edi nsemini nina edi abba eye evyeye mamenu enya adansi fo au mube di inechi emu di adansi ya eni adem nsoko wiasi eno na asemino ebu abo eye Sedina Tamaklo a enyo nukwa oni operating eye officer chief operating officer au ono so eka eye MASLOC ehun aye friend se eye Daniel Axim ono so ye jeli no eye 5 years ono so ko ye juma den e de aka ho ewo ho na papa yi ebra no ne eye former CEO Sedina eye ejuma no eye ade a ono no meka se asem no call eye court no wanya obi ama medi eye advance ye ne chese obi ene obedi advance ye se papa yi eye ampa se ono so bo eye Ghana eka anase wanbo Ghana ka nemom no asem no ko wi achire no na chese wo so ono no ye jeli no for eye 5 years na de ntia ema ye jeli sankofo we nyina ene se eye ade a omudi sika bi edi dwa bi a chese sika no aba no anase Ghana entimi enya mfaso bia ewo so te se omukukuru sika edema eye obatampa savings alone na chese nhyehyeye ewo ho no nka wo se eye obatampa etua no omo entimi entua na mo makire no sika no omunya nso omude ema eye company eye MASLOC no eye ade a enye sika ne nyina ene ko eye company no account ne mo ebifa eye meka se see wey ensa ase na afen so eye papa yi aye fe ne se Axim no so e bi efa omo nsa ase a chese o enu ya no kwa ye keke sika ni nyina ebo ma na chese eye 90 million Ghana cedis eye sika a chese afom nsa ase oba so a chene koto afu from aminka o se tap tap send aso Europe Canada US UAE Austria o send this guy edi abaga na wo de form mo account ana se bank account Zipay wo Netherlands wo de ideal payment ko play store na se app store na download the tap tap send o download we be bisa so promo code and on so we bought the part tv e dey show about the part tv show we are your bonus wo UK asem dan se tap tap send wallet aba e dey amount to use tap tap send now bit me a credit wallet was no wa service kakakra be up to 50,000 Ghana cedis now there your transactions we yan to she yan kra na yesan so acho bonus wo yan ko ti samne mchio mkwaya faswa ya che eye Sedina eye Tamaklo ene ye jeli no ena afenso Daniel Axim ya koba ya tuwaso ede amao.
Kane kwa nchwe fuo penyi a MASLOC na wadano eye Sedina Tamaklo eye nyane tiye sese se abayin se wongkongko demu no infinshia eduno nye ejumadeni enfanka hon. Afenso kane chief operating officer Emma MASLOC ejumekuo no Daniel Axim ono soso ya se wongkongko demu infinshia no edumna wonye ejumadeni enka ho ni nyina ene se sampanyufo mienu ana omo ye adwuma e wo MASLOC no chese omo e de omo nsa e bo adwuma ni sika mu kwan bi so a na emwa ayese kro no sembi keta nhyɛ proye dream ne kankan bia na ekɔso ɛwɔ adwuma ni mu no na ɔmo ebu ɔmo pa na adanse a epie nyina ɛkyerɛ sɛ anokwa ne ekɔso ɛma asasika sɛm na na sɛsika no fa ɔmo nsansi no na ne nyina no ɛda mu pɛpɛpɛ na ɔmo nsɛm no ɛyɛ afi 2019 mu na mpanyimfoɔ hyɛ ase sɛ ɔmo ka asɛm no ɛwɔ court na ɛnam so ama ɛyɛ Sedina Tamakula ye ka no ho asɛm a kane na wɔyɛ CEO ɛwɔ MASLOC no kyɛsɛ adansefo ahodoɔ be nsia na begyina mu edi adanse editi ano ɛna afei so owura Daniel Axim de wɔno no kyɛsɛ wɔnya danse ni bia na so asɛm no ekoti ano na maame Sedina Tamakula abra na court egusua ebua na asɛm no court wɔde to court nanim sɛ wɔbɛsrɛ sɛ nkɔ moma ne kwan na wɔnkɔnkɔhwɛ na pomuden ensem esan sɛ na aniema enkoyie ɛwɔ ne nipadua mu ɛno ntɔ moma ne kwan ma wɔtu kwan kwa brochure ekɔhwɛ ne ho yade abra na obugusua ɛka asɛm no ɛwɔ court ne nyina ɛne sɛ ɔmo nya ne ntɛ sɛ saa maame ɛne owura Daniel Axim ayɛ kɔ mo ho asɛm sika 500,000 Ghana cedis ɔmo yi sɛ sika ne sɛ ɔmo de ma ɔbaatampa savings and loans a na kyɛ sɛ ɔmo de bɔ ɔmo besia na ɛyɛ nhyehyɛeɛ a na ɛda besia ne ho no ɔbaatampa savings and loans ɛntumi andi saa nhyehyɛeɛ ne ho ɛno nti ɔmo sign ma ɔmo de sika ne baeɛ na sika ne baeɛ no ɛnanyi ne na na ɔmo de call company na account ne mu ɛbi fa wɔ mo nsa ase ɛno nti abraham panyimfoɔ yɛ nhyehyɛmu no na kyɛ sɛ nokorɛ sɛ de account na ɛwɔ sɛ ɛkyerɛ sɛ anka saa 500,000 Ghana cedis no aba abɛgu company na account ne mu no na ɛnyɛ saa ɛne teɛ afei nso sika 1.7 million Ghana cedis ɛno nso na ɛwɔ sɛ nkɔmmɔde yɛ sensitization exercise ɛno nso so sika no ɛbi fa ɔmo nsa ase afei nso ɛyɛ 1.4 million Ghana cedis bi nso a wɔn mu ana ɔmo wɔ kataman so a ɛgya bi tɔ hɔnom nso ana company ne pɛ sɛ ɔmo de yɛ ɔmo mu ano nso sika no ɛnyɛ ne nyinaa ɛne kɔɔ yɛ ne nyinaa ɛne sɛ mpanyinfo mmienu a seesei aban ɛse ɔmo nkɔ na mmra ɛnyɛ adwuma ɔmo mafa no ɔmo nkɔ nkɔ dɛm no ɔmo ɛde ɔmo nsa ɛbɔ sika no mu a na kyɛ sɛ kaa bi nso so ɔmo tɔɔ yɛ ma company no ɛne phones ahodoɔ bi nso ɔmo tɔɔ yɛ nyinaa no kyɛ sɛ ɔmo ɛntumi ansese ka ne yie pɛpɛɛpɛ ama company no sɛdeɛ na ne boɔ no sitiɛ no ɔmo twantorɔ ɛbɔ ɛboɔ kɛseɛ ɛde to so ɛno nti ne nyinaa ɛne sɛ company ne sika no ɛna na ɔmo ate ɔmo ani asi so a kyerɛ sɛ ɔmo ɛdie ɛno nti seesie deɛ ɔmo nsɛm a yɛhyɛ aseɛ kaeɛ ɛwɔ afei 2019 mu no afei ɛna mpanyimfoɔ ɛboa asɛm no ɛwie ɔmo kyerɛ mu sɛ kane CEO ɛma MASLOC adwumakuo maame Sedina Tamakula ɛna afei nso kane chief operating officer sa Emma MASLOC owura Daniel Axim ɔmo nyinaa ɛkɔ akɔdamu a maame Sedina Tamakula deɛ wɔkɔ akɔdamu mfinhyia edu ayɛ adwumaden aka ho a owura Daniel Axim ɛkɔ akɔdamu mfinhyia num ayɛ adwumaden ɛde ɛpi so
oba so ahyɛ ne kɔtɔ ɛyɛ afoforɔ meden ɛyɛ miss ama adepa YouTube no ɔbɛ subscribe ɛde ama yɛ subscribe button abɔ so sɛnea ɛbɛyɛ videos bi ɛbɛ abɔ nti bi ɔbɛnya bi ahwɛ ɔbɛkɔ TikTok ɛna afei so X Instagram ɛna Facebook ne wafollow yɛ ne walike yɛ pages no ɛde akam makram
Mr. Mankwa me wɔfa se wɔ sɛ ne sika bane adi awie ne project no ɛso de bia me wɔfa sika ama ne ɛwɔ problem
ɛna mmerɛ mu na monte tap tap send nka
ɛno so ne deɛ
Tap tap send ye easy, fast and secure the way. Ubetimi ya send this carefree amanone. Aba Ghana bank account and as a mobile money account. Untia transfer fee via.
Sir, I will buy any say.
Chira nisa wonko app store na play store. On download the tap tap send app no. Or download ya. Ebe busan so promo code. Oma de pet TV shim. Obenya 5 euros, £5, and answer $10 on his first transfer.
Anya me kwa 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 friend akach na.
Tabi minyanye. Esanza tap tap send at the good news aba. Tap tap send the gene customers wunti. Or the tap tap send wallet aba.
I know be any say.
So ye customer uwo you kissia. Ubetimi ako tap tap send app num nuwa create wallet waso. And tis a rate ni kosura now the sika ko gu wallet num. And I say, Po bet me out to Susun Kakran Kakra. And Tiabre, Sema, Opes was send this Sikaba Ghana. No answer was send this Sikana Bagana. And I say, Oba or my Ghana Moa. What in here you su Sikai or wallet no? Tia, 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 tia.
And you said to say you su Momo Ghana, hey, no.
Sapa Pepe. Says here, tap tap send that Trenashim. Copium were United Arab Emirates, Netherlands, and Austria. Tap tap send that now.
Pa, pa, no, no.
All right.